Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira Londres kuri metero 19.25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:00 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:00 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka.
Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu gihugu hamaze kugaragara indwara ya Marburg igaragaza ibimenyetso nk'icyorezo cya Ebola. Umutwe wa M23 urwana n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu urahakana ibivugwa n'icyegeranyo gishya cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Human Rights Watch kiwushinja kurasa ku nkambi z'abavanywe mu byabo n'intambara. Amakuru haturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko ingabo za Leta zarashe ku barwanyi bo mu mitwe y'abazalendo ubundi basanzwe bakorana ku munsi w'ejo mu karere ka Goma.
Natwe byadutangaje, ubu natwe na n'ubu ni inkuru yatangaje abantu benshi, abaturage na n'ubu baracyari muri kesikese. Ni ibintu byashyize abaturage mu rungabangabo kuko umuzalendo nta kibazo afitanye na FRDC.
Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga mwiriwe mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa cyenda. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya primaire ku magenge amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi.
Mu ijambo yashekirije mu nama ya bose ya ONU, umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze yuko igihugu ciwe kiri mu ntambara kigwanira ubuzima n'abo yise abansi bateye unyamaswa. Netanyahu yavuze yuko igitero cha Israel kuri Hezbollah muri Liban kizobandanya gushika ivyo kigamije bishitswe ko habaye kuzomera bamwe mu ntumwa nabo barasohoka igihe Netanyahu yafata ijambo, nubwo hari kandi n'abaje barakoma amashi mu gihe yariko arashikiriza ijambo. Uwo mutegetsi wa Israel yagirije inama ya bose ubwayo kuba umwonga ugwanya abayahudi. Igisirikare cha Israel kivuga yuko cagavye ibitero ku biro bikuru vya Hezbollah mu nkengera z'ubumanuko bwa Beirut. Amavideo yashizwe ku mbuga hwaniro yerekana uguturika bikomeye muri ako karere. Televiziyo imwe yo muri Liban ifitaniye isano na Hezbollah Al-Manar yavuze yuko ivyo bitero vya Israel vyasambuye inyubakwa zine. Iyo televiziyo yerekanye ikinogo kinini kiriko kirafumba umwotsi ariko atarubeya. Amasoko yo mu binyamakuru vyo muri Israel avuga yuko umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu yaciye ajanwa guhabwa amakuru agezweho y'urugamba ahereje gushikiriza ijambo mu nama ya bose ya ONU. Urwanda rwatangaje ubwa mbere yuko hari abantu bafashwe n'indwara ya Marburg, umugera utera gushuha no kuvirirana amaraso. Abajejwe amagara ntibagaragaje igitigiri c'abantu bamaze gufatwa n'iyo ndwara, ariko bavuga yuko ari bakeya. Abafashwe ubu bashizwe kwabonyene mu gihe amatohoza abandanya kugira ngo hamenyekane iyo iyo ndwara yazananye. Ibimenyetso vy'iyo ndwara birimwo ubushuhe bwinshi, kumeneka umutwe cane, kudahwa, kubabara mu nyama kandi irashobora kwica. Yandukira abantu ivuye kuduhungarema canke uducurama igakwiragira biciye ku matembabuzi y'abamaze kuyandura. Aya makuru mwumva na ya BBC. Mu rugendo arimwe mu Bubiligi, Papa François yongeye gusaba imbabazi ku mabi ashingiye ku gitsina yakorewe abana muri Ekleziya Katolika, avuga ko ikeneye kurondera kugirirwa ikigongwe.
Questa è la vergogna.
Uru nurukoza soni, urukoza soni twese tugomba kwirengera uyu munsi kandi tukabisabira imbabazi tukanakemura ikibazo. Amahano yo gukoresha nabi ububasha guhohotera abana n'ibindi, itorero rigomba guterwa isoni kandi rikanasaba imbabazi, rikanagerageza gukemura ikibazo rikoresheje indangagaciro za Gikristo zo kwicisha bugufi, maze rigashyiraho ibishoboka byose kugira ngo ibi bitongera kubaho.
byabitekanijwe yuko Papa François abonana na bamwe mu babirigi bakorewe be nayo mabi. Papa yavuze kandi ko atuntujwe n'ikibazo cy'abajanywe mu marerero ku nguvu igihe banyina bakwa abana babo bakajanwa mu bigo byari biyobowe n'ababikira. Yavuze yuko ivyo ari ukozi bw'ikibi n'icaha, nubwo benshi mu babigizemwo uruhara bibaza yuko bariko barakora neza kubera ivyumviro vyariho ico gihe. Icegeranyo gishasha ca ONU kivuga yuko amakungu ategerezwa kurushiriza gufasha kugira ngo umutekano ugaruke muri Haiti. Icegeranyo c'ishami rya ONU riraba uburenganzira bwa zina muntu kivuga yuko abantu 3,500 bamaze kwicwa mu ntureka ikomeza kuba kuva umwaka utanguye. Haiti imaze umwaka urenga irangwamwo akajagari, aho imigwi myinshi y'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho ihiganwa mu kurondera kugenzura igihugu. Ni nkuru ya Imogen Fox ari Geneve bemwumva mu ijwi rya Florentine Kwizera.
Icegeranyo kivuga yuko Haiti iri mu vyara vy'ubwicanyi butagira insiguro, aho abantu 1,000,000 bicwa n'imigwi y'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho bakanyuruzwa canke bagahatirwa kuyijamwo. Ubuzima busanzwe ntibukivugwa, ivyo gutunganiriza abanyagihugu vyarahagaze. Abanya Haiti 1,600,000 bugarijwe no kwicwa n'inzara. Abapolisi 430 bava muri Kenya bo gufasha kugarura umutekano barashitse muri Haiti mu kwezi kwa gatandatu, ariko icegeranyo c'uyu munsi kivuga yuko ubwo butumwa bukeneye abandi benshi, ibikoresho bindi n'ubundi buryo bw'amafaranga. Gisaba kandi yuko hafatwa ingingo ruhasha ku migwi y'inkozi z'ikibi yaho muri Haiti, harimo kutaronswa ibigwanisho, gufatira umutungo no kubuza ingendo.
Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagiranye ibiganiro na Donald Trump mu gihe abandanya kurondera gushigikira igihugu ciwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11. Abo bagabo babonaniye ku nyubako ya Trump izwi nka Trump Tower i New York bagaragaje ivyumviro bitandukanye mu majambo yo kugurura ibiganiro. Zelensky yavuze ingene bikenewe yuko Ukraine yongererezwa inguvu kandi ko ikeneye gutsinda intambara. Trump we yavuze ko afise imigenderanire myiza na bompi Zelensky na Vladimir Putin w'u Burusiya. Yavuze yuko hamwe yotsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 yoca atorera umuti iyo ntambara adatevye mu mwumvikano wobera mwiza impande zombi. Jacques
urakoze prime ndi ku magenge. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuyo nkuru yakiranye n'ubuzima mumvaga mu makuru prima amaze kutugezaho ko mu Rwanda Ministeri y'ubuzima yatangaje ko mu gihugu hamaze kugaragara indwara ya Marburg igaragaza ibimenyetso nk'iby'icyorezo cya Ebola. Imibare y'abamaze gufatwa n'iyi ndwara ntiyashyizwe ahagaragara, ndetse ntibinavugwa igihe umurwayi wa mbere yabonekeye, uretse ko ngo abarwayi babonetse mu bitaro bitandukanye. Itangazo rya Ministeri y'ubuzima risohotse nyuma y'inkuru zatangiye kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga kuva mu ijoro ryakeye. N'inkuru mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa i Kigali.
Itangazo rya Ministeri y'ubuzima ryasohotse kuri iki gicamunsi rivuga ko mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu habonetse abarwayi bafite ibimenyetso by'indwara ya Marburg. Nta mazina y'ibitaro byagaragayemo abarwayi yavuzwe, kimwe n'uko nta mubare uvugwa w'abamaze kugaragaraho ubu burwayi. Igihe iyi ndwara yaba yaragereye mu gihugu nacyo ntikigaragazwa. Gusa kuba Ministeri y'ubuzima ivuga ko indwara yabonetse mu mavuriro atandukanye nuko ishobora kuba yageze henshi mu gihugu. Itangazo rivuga ko iyi ndwara ya Marburg igaragazwa n'umuriro mwinshi, kuba bari umutwe cyane ku muntu wayirwaye, kuruka no kuribwa mu mitsi ndetse no mu nda. Iyi ndwara ngo yandura umuntu akoze ku maraso cyangwa amatembabuzi y'umuntu uyirwaye, cyakora ngo ntiyandurira mu mwuka. Ministeri y'ubuzima ivuga ko yatangiye kugenzura aho iyi ndwara yaba yaraturutse, kandi ngo abarwayi babonetse bari kwitabwaho. Kuri ubu abakozi ba Ministeri y'ubuzima ngo bari gushakisha abantu bose baba barahuye n'abarwayi bagaragaye. Iyi ministeri yabwiye abaturage kwirinda bakaza ingamba zo kugira isuku, cyakora ngo bagomba no gukomeza imirimo yabo nk'uko bisanzwe. Ni itangazo rigiye hanze nyuma y'amakuru yari yakomeje kunyuranamo ku mbuga nkoranyambaga guhereje ku mugoroba avuga ko hari icyorezo cyadutse mu Rwanda. Aya makuru yavugaga ko iki cyorezo kigaragazwa no kuva amaraso kandi ko cica cyane. Hari n'abavugaga ko hari abarimo abaganga bamaze gupfa. gusa ubwo twagerageza kugenzura ibyaya makuru abaganga bose twakoragaho batubwiraga ko nta cyorezo nk'iki bazi mu bitaro byo mu Rwanda. Indwara ya Marburg itarisanzwe izwi mu Rwanda ije ikurikira icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyagaragaye mu gihugu guhera mu mpera z'ukwezi kwa karindwi. Abashinzwe inzego z'ubuzima bakavuga ko barwayi bamaze kugaragara kugeza ubu ari batandatu kandi ko nta n'umwe wahitanywe n'iki cyorezo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Goze Miryango, Ikigali.
Hakurya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru haturukayo aravuga ko ingabo za leta ya Kongo zarashe ku barwanyi bo mitwe y'abazalendo ubundi basanzwe bakorana mu kurwanya umutwe wa M23 ku munsi weje mu karere ka Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Biravuga ko hari n'abantu bapfuye abandi barakomereka. Abazalendo baravuga ko batazi impamvu bibasiwe n'ingabo za leta kandi n'ingabo za leta nazo ntacyo zari zabivugaho ku mugaragaro. Navuganye mu kanya kashize na Colonel Mvano Bahati ushinzwe guhuza igisirikare n'abaturage mu mitwe y'abazalendo atangira mbwira uko byagenze.
Ni ibintu byatubereye agahuma munwa kuko habaye mu masaha 10 y'ejo saa 10 za mu gitondo kare haza kuboneka igitero cy'ingabo za FRDC ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ijya kwatakinga mu ngome cyangwa se muri defense ya wazalendo ahitwe Mugunga n'uruhande rw'inkambi ya Gashagara. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byatangaje bamwe mu bazalendo benshi byashatse no kuba byaca benshi intege, ariko hejuru y'uko abazalendo bafite icyabahagurukije bakaba barahagurutse.
Niba mbumvise neza ko ingabo za leta ya Congo zisanzwe zikorana namwe abazalendo bagiye kubarasaho gute?
Natwe byadutangaje ubu natwe na n'ubu ni inkuru yatangaje abantu benshi abaturage na n'ubu baracyari muri keskese. Ni ibintu byashize abaturage mu rungabangabo kuko umuzalendo nta kibazo afitanye na FRDC, umuzalendo nta kibazo afitanye na leta ya Congo, ahubwo umuzalendo yafashe intwaro kuko kurwanya inyeshyamba za M23. Ubwo rero sinzi ukuntu FRDC yuko byabaye kugira ngo ize gutera abazalendo.
Hari abantu baba baguye muri ibyo bitero?
Amabombe yari menshi n'amasasu menshi, ariko abazalendo ku ngambo ya abazalendo bagerageje kugira ngo hatavuka kuko urabona ni uruhande rw'inkambi ya Gashagara. Icyo abazalendo bakoze bahisemo kwegera inyuma ku hejuru yo guproteja abaturage b'impunzi zahunze. Icyo nicyo cya mbere abazalendo bakoze, bahisemo kwegera inyuma kubwo gucungira impunzi zaturutse Masisi, Rucuru na za Minova n'ahandi hose. Bahisemo kwegera inyuma. Abantu baba bakomeretse ni batanu ku ruhande rw'abazalendo na batatu bitabye Imana, ariko ku ruhande rwa FRDC ntawabashije gukomereka.
None mwavuganye n'ingabo za FRDC musanzwe mukorana kuri ibi byabaye, bababwira iki?
Abakuru baracyabigendamo, ariko na n'ubu nta gisubizo kiraboneka cyatumye batera abazalendo. Uretse ko inkuru tugenda twumva uruhande nuko ngo bo baje gutera bazi ko ngo bari gushaka FDLR, nyuma baza gusanga bibeshye basanga bateye abazalendo. Nabo rurimi ruvuga igiswahili igihunde kuko na abazalendo bari bacanganye nabo kwa General Jean-Vieux Karahiri, umukongomani w'umuntu uvuga ururimi rw'igihunde.
Ariko imirwano ubu ngubu tuvugana yahagaze?
Ubu yahagaze.
Colonel Mvano Bahati wo mu mitwe y'abazalendo, turacyagerageza kumva icyo leta ya Congo ibivugaho. Tukiri muri ako karere, umutwe wa M23 urwana n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu burasirazuba bw'icyo gihugu urahakana ibivugwa n'icyegeranyo gishya cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi, Human Rights Watch, gishinje ingabo z'u Rwanda n'umutwe wa M23 kuba bararashe inkambi z'abavanywe mu byabo n'intambara ndetse n'uturere dutuwe cyane hafi y'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka mu kanya kashize navuganye n'umuvugizi wa M23 AFC Lieutenant Colonel Willy Ngoma wateye utwatsi ibyo ushinjwa na Human Rights Watch.
M23 ni korana na rimwe no Rwanda. M23 ni umugwi w'abanyekongo ugwanira inyungu z'abanyekongo. Ahubwo ni kubaza leta ya Congo kuko ni korana n'abanyarwanda bo muri FDLR. Twebwe ntidukorana na rimwe no Rwanda. Koso ryo kosa wavuze.
Ibyo sinjye ubivuga ni Human Rights Watch ariko se murahakana ibivugwa n'uyu muryango ko mwarashe ku nkambi z'abavuye mu byabo n'ahantu hatuwe mukica abasivile.
M23 ivyo nishobora kubikora ntibishoboka. Twasheshe amaraso yacu ku nyungu z'abanyagihugu. Imvo ituma tugwana irakwiye kandi irabereye n'abanyagihugu. Kuri twebwe umunyagihugu n'umwami ntidushobora kumurasa. Umbajije ico kibazo nanje nce ndakubaza nti ninde yarashe abanyagihugu bahunze intambara hamaze gufa bangana gute, kuko hari migwano hagati ya FRDC wazalendo FDLR. Ninde yishe abanyagihugu? Ni M23. Ivyo ntidushobora kubikora. Iyo ni propaganda ya leta, navyo dushobora gukora. Ababikora murazi ko mu turere twacu harimwo aba FDLR benshi bakavuga ivyo bishakiye bakanaterera mu maraporo y'abantu nkabo.
Human Rights Watch ivuga ko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu gusubiza ibisasu by'ingabo za leta ya Congo mwarashe rokete nibura eshatu zerekeza mu nkambi z'abavuye mu byabo, imwe muri zo igwa mu nkambi yica abasivile batari munsi ya 17 barimo abana 15.
Iyi leta ifise abantu ikoresha abacangero aba FDLR wazalendo n'abantu atari abanyamwuga, ariko twebwe turabanyamwuga. Ibyo navyo dushobora gukora ntibishoboka. Ni leta ibikora si M23, navyo dushobora gukora.
Mu bimenyetso Human Rights Watch itanga ivuga ko yasuye inkambi z'abavuye mu byabo nibura 8 hafi y'umujyi wa Goma kugira ngo bavugane n'abazituye, basura kandi aho mwarashe ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu kandi managenzura amashusho ya satellite yerekana ho ibisasu byaguye.
Niwo kwisunga raporo zivuye mu bivugwa n'impunzi. Abantu baba bashonje babahaye ibikombe bibiri by'ibiharage bakavuga ibyo bashaka bakabakoresha ibyo bishakiye. Barashonje cyane barabakoresha mu kubaha isabune udukwembe bakabakoresha ngo bavuge ibitagira shimwe. Ivyo navyo dushobora gukora, ntavyo twakoze kandi ntibishoboka. Ivyo vyose bibazwa leta ya Congo.
Umuvugizi w'umutwe wa M23 nunani AFC Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Twashatse no kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri icyo cyegeranyo, aho umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda avuga ko ntacyo ashaka kubivugaho. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango. Madukukira kandi kuri Kisoro FM majyepfo ya Uganda.
BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 nibikeye 8.
Unaneho reka dukomereze mu makuru y'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezweho na Ive Bucyana.
Imikino kuri BBC gahuza miryango.
Mwireweho neza bateze amatwi BBC ya makuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Amakipe akomeye mu Rwanda APR FC na Rayon Sport yamanutse mu mujyi wa Rubavu ku munsi w'ejo ku kibuga cya Umuganda. Rayon Sport izacakirana na Rutsiro mu gihe APR FC ku cyumweru izahura na Etincelle. Ku munsi w'ejo ikipe ya Police FC yihereranye Kiyovu Sport iyise kuri ibitego 4 ku busa Inyamirambo. Shampiyona y'Ubwongereza irakomeza mu mpera z'iki cyumweru, umukino ukomeye utegerejwe ku cyumweru hagati ya Manchester United na Tottenham. Hagati yayo makipe, Manchester United yatsinze imikino 24 yo mu rugo yakirinye na Tottenham, ariko nyuma yo gutsindwa inshuro enye zikurikirana muri Premier League ikina na Manchester United hagati ya 2021 na 2022, ubu Tottenham ntiratsindwa mu mikino itatu iheruka gukina na Manchester United. Ikipe ya Manchester United kandi yatsinzwe imikino 7 mu mikino 19 iheruka gukina, harimo gutsindwa na Liverpool ibitego 3 ku busa mu mukino wabo uheruka. Kuva yabona amanota 18 mu mikino 6 ya mbere ya Premier League iyobowe na Ange Postecoglou, Tottenham yabonye amanota 18 gusa mu mikino yabo 15 ya mbere. Imwe mu yindi mikino iteganyijwe ku munsi w'ejo, Newcastle United izakira Manchester City, Arsenal izaba iri ku kibuga cyayo yakira Leicester City, ni mu gihe Chelsea izamanuka mu kibuga gukina na Brighton, naho ejo mu ijoro ikipe ya Liverpool ikazakina ku kibuga cyayo na Wolverhampton. Icyo wamenya kandi mu Bwongereza kuri Manchester City, umutoza wayo Pep Guardiola yatangaje ko umukinnyi wo hagati Rodrigo atazongera kugaragara mu kibuga kugeza shampiyona irangiye kubera imvune ikomeye yo mu ivi yagize ubwo City yanganyaga na Arsenal ibitego 2-2 mu mpera z'icyumweru gishize. Ahandi Chesney wahoze ari umunyezamu wa Arsenal aravuga ko kuba ikipe ya Barcelona yakwifuza ko ayikinira atabitekerezaho kabiri. Wahoze ari umunyezamu w'ikipe y'igihugu ya Pologne na Arsenal yasezeye ku mpira w'amaguru mu kwezi kwa munani uyu mwaka, icyo gihe avuga ko yumva ari byiza kuva mu mukino kugira ngo yite ku muryango we. Yongeraho ko umutima we utakiri ku mupira w'amaguru. Gusa Barcelona nyuma yo gukomereka kumunyezamu wabo nimero ya mbere Marc André ter Stegen, bishoboka ko atanagaruka mu kibuga kugeza shampiyona irangiye, ngo yifuza gusinyisha Chesney. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabateguriye, Gendi Yves Bucyana.
BBC gahuza bijyango muri Afrika no ku isi yose.
Urakoze Ive Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Mu kiganiro cy'imvura imvano cyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu, tuzabagezaho igice cya kabiri iki kiganiro twabagejeje kuwa gatandatu ushize. Cya kiganiro cyabwaga ku isabo kuri imyaka 30 ishize BBC gahuza imiryango imaze itangiye. Noneho ni umwanya w'ikiganiro baza muganga imunsi mwateguriwe kandi mugezweho na Ivete Kabatesi.
Tariki 29 z'ukwezi kwa 9 ni ukuvuga kuri iki cyumweru, ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umutima. Insanganyamatsiko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima uyu mwaka niyo gukangurira abantu kwirinda izi ndwara ziri muri 5 za mbere zihitana abantu benshi ku isi muri iki cyumweru. U Rwanda narwo rero rwiyunze kuri iyi nsanganyamatsiko, nk'uko tubibwirwa na Dr. Evariste Ntaganda ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC.
Hari nk'indwara z'umutima usanga abana bazivukanye nta uruhare yabigizemo, ariko ibijyanye n'ingamba by'umuntu yakoze harimo uruhare rw'umuntu rimwe na rimwe. Ushaka kugura umugore uti gabanya umubyibuho, ushaka kugura umugabo gabanya umubyibuho, kora siporo, reka itabi, gabanya inzoga, reka ninjya kurya ibyo kurya bijyanye mu bwiza no mu kigero. Nubwo ngo dukwiye kuba turya ibyo dukoresha. Nkunda gutanga urugero, uhuye n'umuntu ukoresha ingufu muhuriye muri restora, ugasanga afashe ibiryo byuzuye isahani, ni ibisanzwe agiye kubikoresha, ariko nkatwe twirwa mu biro, ugiye gufata ibiryo nurangiza ujye mu modoka ushyike mu rugo ufate ibindi ujye mu gitanda uryame, nta kindi uri bukore. Ibyo ntacyo biri bukore, biribika cyo uzabikugaragariza, bizasanga ibyo biryo byibitse mu bwoko bw'ibinure ku matako no kunda. Niyo mpamvu abantu usanga bafite inda nini, ariko usanga ari inda nini z'ubujura cyangwa se z'ubusambo, inda nini nyine kubyibuha. Ibyo bintu rero byibitse kunda nibyo bivamo intandaro Abongereza babita ngo ni cardiometabolic syndrome cyangwa maladie cardiometabolique mu Gifaransa. Nuvuga ngo ni ibintu nka bitanu bifatanyije, ariko kimwe na muri cyo yo kigaragaye kiba cyakorienta ku kurwara indwara y'umutima. Ibyo rero ari umubyihukabije watera indwara y'umutima, ari diabete yatera indwara y'umutima ari umuvuduko w'amaraso ukabije watera indwara y'umutima ari kunywa itabi byatera indwara y'umutima ari kunywa inzoga zikabije byatera indwara z'umutima
muga none se iki kibera cyari kibazo koko indwara z'umutima mu Rwanda bihagaze gute ziriyongera ziragabanuka
ya ziriyongera muri 2011 twakoze ubushakashatsi tusubiramo muri 2021 nanone ubwo ni nyuma y'imyaka 10 twasanze nk'umuvuduko w'amaraso waravuye kuri 5 n'ibice 3 ujya kuri 16 n'ibice 8 bivuze ngo byariyongereye ariko ubwo nanone ukibuka ko umuvuduko w'amaraso ari intandaro y'indwara z'impyiko ari intandaro y'indwara z'umutima ari intandaro ya stroke ari intandaro y'indwara z'imitsi ugasanga umuntu araho arasa nk'uwamugaye kandi ari muzima
mutekereza ko impamvu izo ndwara zigenda ziyongera ari iki
ziriyongera kubera ubuzima turimo urumva ikibazo cy'izindwara ntago zigaragara umwanya umwe uvuge ngo unyoye inzoga nyinshi mugiye kurwara ngo unyoye itariye ngo biza gake cyane cyane noneho bigahura uko dukura ubudahangarwa bw'umubiri bukagenda bugabanyuka noneho ukaza ugasanga katuvuge niba ndi muri constitution nkahura n'umuceco w'imyaka 65-70 afite umuvuduko w'amaraso hano bari bisanzwe ngomba kumuha imiti ariko iyo uhuye n'umugore w'imyaka 45 umugabo w'imyaka 40 arwaye umuvuduko w'amaraso utangiye kumva usa nk'aho gutese igihugu nacyo kirugarijwe izi ndwara rero ziriyongera kubera ibyo dukoresha ubwo ndavugira cyane cyane intandaro cyangwa risk factor ni nyinshi ariko ubwo ndimo narazana ku kijyanye n'umubyibuho ukabije n'imirire no kudakora siporo ibyo bintu bitatu ikibazo ni kimwe ntago arwaye ngo ari hasi ariko ararwaye n'ikimenyimenyi araza kwa muganga aho kugira ngo bajye ku mukazi bakabyuka bajya gutonda kwa muganga gufata imiti nubabona ikibazo ku murwayi nyirizina ni ikibazo ku muryango ni ikibazo ku buvuzi kubera ko muganga arasohoka akajya kubona akabona abarwayi 50 ku munsi abo wenda muze n'abake n'inzego z'ubuvuzi nazo zirananirwa twagaruka rero ku rwego rw'igihugu izi ndwara ni isoko y'ubukene mu buryo bugaragara aho rero indwara z'umutima ziratwukaje abantu birinde
niki ubu ngubu mugiye gukora kugira ngo iyo mibare ihoshe abantu babashe kumva akamaro ko kwifata neza no kwikurikiranisha
buri rero nagira nk'urugero rwo kugira ngo wumve impamvu biba twigisha ariko biba taragenda neza nuko abantu batabikurikiza uko bisabwe leta rero yashyizeho ingamba zo gukangurira abantu twigisha dupima ariko ntabwo ari bose n'abakozi ba leta byishyurwa kuri assurance yewe na mituweli byishyura ako kantu ko kwisuzumisha rimwe mu mwaka ariko henshi usanga batabikora bigaragarira mu mibare nk'ubu ngubu kubera ingamba twashyize mu kurwanya itabi ryavuye kuri 12.9% bishyika kuri 7.1% ubwo urumva kubera amategeko kubuza abantu kunywa itabi mu buhareme ubwo ntanze nk'urugero rumwe noneho tugabanyije na n'ibime by'ubuho ikabije tukagabanya n'abantu bakoresha inzoga cyane twongera abantu bakora siporo ugakora siporo y'iminota 30 ukabona ubize icyuya ariko ukayikora ufite icyo ugamije ni ukuba rero abantu bafata ingamba zo kwirinda indwara zitandura cyane cyane indwara z'umutima cyane cyane ko ziri mu ndwara za mbere nk'eshanu zica abantu no mu Rwanda
Dr. Evariste Ntaganda watubwiraga ibikwiye gukorwa kugira ngo umuntu yirinde indwara z'umutima ni naha rero dusoreje muramuke neza
urakoze Hivete Kabatesi na muganga mwaganiraga mbere yo kubasezeraho reka nongere nsubize umwanya twimende ku magenge tugezeho hamwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri kano kanya
Igisirikare cha Israel kivuga yuko cagavye ico cita igitero gitumbereye cane ku cicaro gikuru c'ubutegetsi bw'ingabo za Hezbollah mu nkengera zo mu bumanuko z'umurwa mukuru wa Liban Beirut amasoko yegereye uwo muhari avuga yuko hashenywe inyubakwa zitandatu imbere gato y'ico gitero Benjamin Netanyahu yabwiye inama ya bose ya ONU ku gitero cha Israel kuri Hezbollah gitegerezwa kubandanya gushika ibyo kigamije gubishitswe ko abatari bake mu ntumwa basohotse igihe yafata ijambo umukuru wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Donald Trump berekanye ibyumviro bitandukanye mu mubonano wabahurije i New York Trump yavuze yuko afise imigenderanire myiza na Zelensky na Vladimir Putin w'u Burusiya. Papa François yavuze ko Ekleziya Katolika ikeneye kurondera ikigongwe kubera ivyaha bishingiye ku gitsina vyakorewe abana. Urwanda rwatangaje ubwa mbere yuko hari abantu bafashwe n'indwara ya Marburg umugera utera gushuha no kuvirirana amaraso. Jacques
urakoze premier ku magenge na hariho dushojeje amakuru yacu kuri wa gatano ariko amakuru yacu arakomeje ni kuvuga kwacu rwa internet bbc.com. Muramukiye.